ko samara
3 September ngo va siku nje siku ro endla matimu u la ku byeteriwa ki tano ta tivonela yi tala ku phindaphinda President Benny Mayengani Rifle Giyani Stadium 2022 Lavagata nyanyula tsungo hi siku leri hi lava Benny Mayengani Master KG Mr. Bao Dr. General Muska Dr. Joe Sherimani Jongi Temba Nyati Sikiza Boys Maponyani Prince Rangani DJ Mfundisi Flora Mwachauke DJ Matt Lindiva Nava ngwani botala kukatsa na swiyimbeleri swo duma
Giyani Stadium
6 to 6
unga kayeli
hi ku yema gaza isukili #RGS 2022